I am very bad at this. So, mimi nalipwa kuwa situende huko. Hapo kwenye huyo demo ameingia. Kisha tukuje mimi na celebrate kuna huyo men kuna huyo there is me ya pia with thank god with
kwanza kwanza ndio usichoke ni set light kwanza.
Ni mbona unakaa hivi? Fine.